o wee tiri ihe. Na nketa ka zi worst o. A na kubu na nketa ya dey too easy. Now we get here. In fact, now we get up. Your body gonna tell you. Can I not pop water in it? Boys are not smiling. na nke taa kazi worst o ana ekwu na nke taa ya dịtụ mo easy.
Hey, mba, hey.
Now we get here. If I now we get up. Your body gonna tell you. Can I not pop blood in that shit? Boys are not smiling. Nketa kazi worst o ana kubira nketa ya dịtụ mo easy. Now we get up. Your body gonna tell you. Can I not pop Buhari na chi? Boys are not smiling.